Kaze mukiganira umutekano mushikirizwa n'igisata cyo kumenyesha makuru mu bushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Inyuma y'inama yahuje abashikiranganje begwa n'ikibazo cy'umwuzurira wo mu Gatumba hamwe n'ikibazo cy'isenyuka ry'imisozi yo ku musozi wa Gabiro muri komine Muhuta kugira ngo abene gihugu bahuye n'ivyo bibazo bimugwe. Imiryango igera ku 94 mu bene gihugu bo mu Gatumba barashoboye kwimurirwa ku musozi Gisagara muri komine Mubimbi inyuma y'ibikorwa bitari bike byo gutunganya ico kibanza. Intumbero yo kubandanya bitaho ibibazo by'abo bene gihugu bateshereza izabo urwego rw'igihugu rijejwe gukinga ibiza no gutabara aho byashikiye Plateforme Nationale pour la Réduction des Risques de Catastrophe hamwe nabo bashikiranganje begwa n'ibyo bibazo bari kumwe n'abasanzwe bafashanya na leta baratunganije inama yo kurabira hamwe uburyo bwo kenegwa muri ico gikorwa kugira ngo bamwe bose bagire ico baterereye. Urongoye urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza n'isibe Plateforme Nationale arashikiriza bikuru bikuru bapfunditse muri iyo nama.
Nibutse ko kuvaho inama ashikiranganje yabereye igitega kugenekerezo rya 17 kwezi kwa kane ishiriyeho umugwi w'abashikiranganje batandatu barongowe n'umushikiranganje mu byajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu ikongera ikabatuma yuko bakurikirana igikorwa cyo kwimura imiryango yo mu Gatumba yahuye n'imyuzurira. Icyo gihe iyo nama umugwi w'abashikiranganje waciye ugira inama n'urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara aho byashikiye ari naho rero twaciye tuja ku kivi turatora amasita abiri yo kwimurira ko abo ba iyo miryango twaratoye isiti iri muri komine Mubimbi n'isiti iri muri komine Kabezi. Rero twarakoze uno munsi umugwi w'abashikiranganje wateguye inama ufadikanije n'ishami rya Nations Unies riri mu Burundi utumira abafasha Burundi mu iterambere kugira ngo turabire hamwe aho icyo gikorwa kigeze. Ikorwa rero muri inama twaganiriye dutangura kwibutsanya ingaruka mbi yatewe n'irihindagurika ry'ibihe riturutse kuri cha kiza El Nino ryavugwa na ikigo Ijebu igihe bariko baravuga ingene gihe kizoba kimeze guhera mu kwezi kw'icyenda k'umwaka uheze. Icyo kiza rero cabaye co carabayeho hanyuma kirabananya gushika mbere no hagati mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka wa 2024. Ingaruka rero z'icyo kiza kikaba zabaye nyinshi cyane, hariho imiryango yataye izabo, hariho mbere n'abitavye Imana, hariho inzu zasambutse, hariho n'inyubako rusange zononekaye, hariho n'imirima myinshi yononekaye. Ari nacyo gituma rero leta y'u Burundi ifadikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI rikorera mu Burundi basohoye urwandiko ruvuga yuko ikiza cabaye gifise intambwe nini, ari nacyo gituma basavye yuko amakungu yofasha leta y'u Burundi kugira ngo ishobore guhangana n'ingaruka mbi na cyane cyane ishobore kwishura inyishu z'ibibazo bifiswe n'ijya miryango. Uyu munsi rero twaganiriye twafunditse inyishu batanze ku bibazo mutubajije timbega uburyo bwabonetse burakwiye kugira ngo muramire ijya miryango by'ukuri. Kwimura abanyagatumba ni igikorwa kiriko kirabandanya. Ubu turafise imiryango 1,762 iyo nyene ku gushaka kwabo yiyandikishije kugira ngo dushobore kuyimura. Turafise n'iyindi 40 turiko turaraba neza yuko nabo nyene twabashyira mu bandi. Urumva n'igitigiri rero kizohava gishikana mu 1,800 arenga gito gatoya. Rero turamaze kwimura gushika uno munsi imiryango 94 bamaze gushika kuri site ya Gisagara yo muri komine Mubimbi. Twarabahaye ubufasha, turabaha aho baba, turabafungurira, turabaha ibyo byangombwa byose na cyane cyane yuko hariho abana 153 baro twaronkeje ibibanza kugira ngo babandanye biga bivuga yuko ata mwana n'umwe akiri muhira. Hariho mbere naho babavurira ni ikigo cashizweho na n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bufatikanije na OMS barateguye aho bavurira abantu. Ivyo rero bikaba bikora, bakaba bafise ivyangombwa, ariko tukabandanya dutegura ico kibanza kugira ngo abo bantu babeho neza. Uyu munsi rero abafasha Burundi mu iterambere biyemeje bavuze mbere n'uburyo bariko baregeranya nka banki y'isi yose yavuze yuko izotangura ku miliyoni 5 zizohabwa barya abantu kugira ngo bashobore kwisununura bashobore kwikenura ariko mu minsi mike yabazo babageze ku miliyoni 18 z'amadolari y'abanyamerika hanyuma bavuga bati iki gikogwa bagitegekaniriza imiliyoni 180,000 by'amadolari y'abanyamerika iyo rero ni banki y'isi yose gusa hariho nabandi turazi ko umugambi ubumwe bwa Buraya bubicishije muri cha kigo cha kijejwe aya mazi y'ikiyaga Tanganyika Twitter Authority Direct Tanganyika baratanze uburyo bungana miliyoni 31 kugira ngo bashobore kwiga gutunganya neza aya mazi y'ikiyaga Tanganyika aguma ari karaduga atera abantu cyo kimwe n'amazi y'ikiyaga Kivu izo rero ni intererano ziza ziyongera kuzindi kigo PNUD kirafise ubufasha chatanze ambasade y'Ubushinwa iravuga yuko itegekanya gutanga umuriyoni w'amadolari y'abanyamerika muri ayo 170,000 by'amadolari y'abanyamerika bakazoya ha leta y'u Burundi gutyo nyene ariko ayandi nayo bazo yatanga mu muceri baravuga yuko mbere hariho n'intara yo mu Bushinwa yiyemeza gutanga imbuto z'umuceri mu Burundi kugira ngo basahirize imiryango irima ico gitegwa c'umuceri izo zose ni intererano sinovuga umwe ku wundi ariko intererano bariko baratanga irashimishije kandi muri inama baduhaye intumbero yuko mu rwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara aho byashikiye dufashanije nabo dukorana hamwe n'intwaro yuko mu ndwi zibiri tuzoba twabahaye integuro yingene twiyumvira ko barya abantu bazoheza rero bakaronka iyo baja kugira ngo babeho bari iwabo nyene icyo twita installation definitive icyo rero ni gikorwa tugiye gukora hanyuma umushikiranganje arongoye wa mugwi bashiraho kugira ngo kurikirane ibi bikorwa yanezererewe ingene iki gikorwa cyakozwe uyu munsi n'ingene babikoze
inyuma iyo miryango igera ku 94 yari imaze gushikanwa ku musozi Gisagara muri komine Mubimbi iyindi miryango irenga 60 yarashikanywe kuri ico kibanza twaraganiriye n'abari bakiri mu Gatumba imbere yuko bashikanwa kuri uwo musozi uko bari babayeho nuko bakiriye iyo ngingo yo kwimugwa
twebwe twashitse ngaha tuvuge ngaha tuhamaze ukwezi n'indwi zibiri zima twari tubayemo ngaha ni bubi gose kuko nta karasiyo nta mazi aragoye agasabuni urumva twari tubayeho nabi gose ngo tube twarayakiriye neza kuko n'ubundi nka jewe narimaze nk'imyaka 5 naravuye iwanje ko nari mfite parcelle ari ku mushasha wa mbere nari nubatse n'inzu yarabomotse urumva naguma ngenda ndiko ndaturatura aho numvitiye rero ko bahamagaje iki gikorwa nca ndiyandikisha twava ngaha kubera hari abanyeshuri twebwe batubwiye ko abanyeshuri dutegerezwa kubasiga tukazoza kubatora mu nyuma mugabo icyo kibazo cyo kuza kubatora nico tutarumva neza ukuntu tuzobatora tubatwara kuko nta mayira ya bisi tuzoba dufise yo kubakura yo kuva hariya tuza kubatora ino kuko hari umuntu usanga afise abana 8-5 ucawumva itike ko ari nyinshi tubasigira ababanyi bamwe baba bari ngaha ahantu hakamutse urumva zica zibingorane abana gufungura na hariya nawe kugira ufungure urumva bica bibingorane kintu twasaba badufasha cyane cyane nkuko bari bamaze kutwiyumvira ko batubwira ko batwimuye mbo kutwimura kwacu ntavyo tuzi neza ibyo ari byo ntituzi ko bagiye kuduha amaparcelle cyangwa ko bagiye kudushira ahantu tugiye kuruhukira ibyo byose ntavyo tuzi nk'iki gikorwa cyo cy'abanyeshuri kugira tuzoze kubatora iki gikorwa bari bakwiye kuzokidufashamo ikintu dusaba leta ni iki kuko urabona ngaha tuhamaze ukwezi n'indwi zibiri ntacyo twari ko turakora ntitwari ko turarima ntitwari ko turadandaza urumva ni warafise ibihumbi 200 ngaha yabihereje ngaha nyene urumva rero naho tugiye hariya urumva ko ari za zindi ngorane nyene dusavye rero ko dufasha ibintu by'ibifungurwa amasahani ibintu byo kuryamako ibitaro amashuri urumva ibintu nk'ibyo biba bikenewe amazi byose biba bikenewe ahantu hari abantu
kumusozi wa Gisagara imubimbi naho nyene twarahishikiye turaganira nabo batecejwe izabo bahashikanywe bamazeho iminsi baratubwira uko babayeho batangura kutwiganira ingene umutekano wifashe muri iyo kambi barongera bagatera kamo n'abakiri mu gatumba bahuye n'imyuzurira ariko batarajijuka ngo baveyo
umutekano wifashe neza turavye umutekano wifashe neza kandi wifashe neza gose n'abantu twasanze hano twasanze abantu b'abanyamahoro n'ukuri nta widoga kuko urashobora kuva ngaho gajari ya hitwa ku kivumu ukabayo ukimanukira naho basambira ijoro ugashika amahoro atangorane bibaye ngoma mbere bakanaguherekeza mu ncamake kibaje cy'umutekano kimeze neza twidoga uko nawe tubikorana na byose nawe byose umva ariko twariko turavuga ati abaganga naco badufasha niyo turiko turirukanga n'abantu kwa muganga nibo bafata iya mbere kuduherekeza nta mwanya umwe twigira twijana twenyine atawujeje umutekano arimo ukuntu bagiye baza bakurikirana niko imfashanyo zagiye ziratangwa bagaha uko bagiye barakurikirana ni nk'aya mazu ubona aya mazu batahamwo aya mahema batwubakiye tuyatanga bivanye nuko bagiye barakurikirana no kumfashanyo z'ibiribwa rero nuko na mariste akora kandi ayo mariste atangwa na protection civile ava mu hariya mu gatumba akaza hano niyo duca rero dukorera ko kugira ngo dutunganiriza abo bene igihugu umwe icaro iciwe akakironka ni ukuvuga nk'ubu tuvise abantu bashika mirongo ingahe batagira aho bakika umusaya biturajishinga ubu turiko tubasabye indaro agosha twate mu mazu aya cankariye mu bisanzwe intonde zikurikizwa abantu baronka ibyo imfashanyo ko tuyironze tuyitanga bijyanye n'urutonde tuba dufise
tuvuye mu nama ubunyine n'ababijejwe abajejwe platforme twagerageje kubitorera umuti kuko mu miryango twabisanganwe ni imiryango ishya ku 94 muri aka kandi tuhejeje kwakira iyi n'imiryango 31 n'ubu kandi bagiye gutora abandi iyi miryango 30 bose hamwe tuzakugira imiryango 966 mu ngingo yafashwe mu nama tuvuyemo bavuze yuko twobanza tugakorotera twagarukizaho tukaraba ko twari kumwe n'abayenjeniyeri ba Ubuha n'abandi babijejwe muri Ubuha na platforme bagiye kwiga ukuntu bose boronse uburara ndibaza murabibona ko batanguye barimo igihe kirekire nk'indwi bahagarikije ibikorwa ariko ubu ndibaza mwabibonye aho kujya hose barimo arakora uri umunsi uza kuronsa imiryango niba uri buri jana kuko mu miryango 966 tuba tumaze kuronsa uburaro ku miryango 333 urumva abasiga nibo benshi ariko n'umunsi bitagoranye abandi jana iyindi miryango ishaka kujyana baraza kurongura abo batararonka turafashanya sanganya umutima w'urukundo umaze kuronga uburaro acahereza indaro uwundi iminsi igatereje imbere mu kurindira inzu zirimo zirubakwa
kuri abasanga bo ngaho imubimba imana ibahezagire barafise urukundo barakundana kuva mbaho nta naho nari bwa bisange abo bantu baraza gusuhuza abantu batabazi nko bari bejeje ibiharage baza bakagemurira abantu bakazana isombe umwe wese yatanga icyo afise kandi bivuye ku mutima atagahato kari muri bo umwe wese akaza karawumaka n'umuntu arakugemuriye utari ubyiteze nico gituma kubera tuvuga ko abo bantu ni beza twe natwe burya twaje ngaha twasize ibintu hariya twasize abanyeshuri biga tubasembereza ku bantu bibereye ku makaburimbo abantu hatageze amazi uwo nohanura naza yicare mu bandi tuzoronderera hamwe n'ubundi hariya ntitwajya tutarondeye ahubwo leta nidufashe itwereke naho dushobora kurima abashoboye kurima abatafise aho barima iduhe imitahe ducuruze turengene tuzotunga imiryango yacu abariko barigumiza hari nta kintu na kimwe twe bazotubaze umuntu wese leta ijana n'uwemeye ujya azoba yase azoba zishatumye yanka twebwe na leta ntibaze bibaza amaraso yiwiwe
aho biruko rero ngo hariho ibibazo bitandukanye bibahanze aho muri iyo kambi y'imubimbi bimuriwemo
cyabere urazi igisata gikomeye burya mu buzima bw'abantu bugize abantu igisata gikomeye burya ni igisata cy'amagara y'abantu umva baraduhaye ivuriro ngaho turabibona ariko ikoresho ntavyo batubiye ko atamiti ikindi nacho abaganga bitondera saa 5 basha bataha saa 7 tukasa duhura bamaze gutatwa ahura n'ibindi bibazo by'abagwayi bigacha bisaba yuko tuva ngaha twatwara hehe Machyazo Machyazo nakuva ngani Machyazo ni nk'ibirometro 4 cyangwa 5 urumva ko arizo ngorane zikomakomeya izini tokwita ko abantu bavye baridoga naho aho dukura amazi sizi ko mwa gize de sante nko ku kilometro kimwe vuya muri site nk'umuntu ari nyuma nkino biramugora cyane nkugenda n'ubumuga kugira ikore ibido ya mari 20 biragora twasaba yuko nimba byo gukunda amazi turayafise usa urugendo ba twegereje ngaha muri site byo dufasha gusa ikibazo cy'abana bajya ku ishuri bamwe basize bajyayo baratangiye kwiga nk'iru bamaze nk'indwi zibiri zitatu biga ariko muri bo naho ariyo bamwe bacye bahagarika bivanye n'urugendo rurerure cyane cyane nk'abana biga mu wa mbere abo turafise nk'amaka yashya kurangahe bacye bahagarika bivanye n'urugendo dusaba nimba vyoshoboka leta mvye leta nkozi idushoboye iraba ukuntu bo twegeze amashuri hafi nabone vyo dufasha gusumba
mu bisanzwe ukuntu tubayeho nga twaje twebwe turi munzi twahunze umwuzura w'amazi uri mu gatumba muri komine Mutembozi rero ngaho ukuntu tubayeho biracagoranye nubwo bishika bamwe bakaronka amazu baba barasizemo umusaya abandi baracarara hanze ahantu hari imbeho nyinshi emwe nateye ubwoba kandi benshi bafise n'abana hari n'abatama n'abatamakazi bitoba bikwiye ko baba bari hanze rero muri ibyo n'ibintu by'ifungurwa mu bisanzwe nabyo nyine ntibikwiye ntibishobora gukwira ahubwo turasaba ko botwongereza kugira natwe turonke ikintu dushobora gufungura kuko niyo twari turi twararondera tugafungura imiryango igakwigwa ariko no munsi n'ukuri turashonje ibintu byinshi bikigenda nabi birahari n'abaganga ntabo dufise abaganga barashobora gushika nka saa 5 n'inusu isaha yindwi bakaba batashe rero abantu barazi ko baremba umwanya uwo ari wo wose indwara nticagura ntikubwira ngo ndaje abaganga nk'umuntu ashobora kurwara mu ijoro abantu baragowe nta kintu dufise gica kinyarwa kutujyana hariya ku bitaro mu Matyazo abantu barinda guterura bagaherekeranya rero icyo twosaba ni uko n'abaganga ngabo batuzaniraho bakarara ngaha kuko natwe turahabaye ntituzi yuko kumenga turi nk'intabwa ahantu umaze kuronka abantu bangana nk'uko ucubona ikintu cyose kiba kwibakwiye kugitegezwa kubonekana aho hantu nk'ahantu wagira ingorane nk'ubu nyine namwe mwobibona nta baganga baca baboneka kugira ngo bavure uyo muntu icyo kintu ni ukuri nacyo nyine umuntu biduhanze birimwo nubwo badukuye mu mazi n'ubu turacafise abantu benshi bakirara kumurara hanze aha nyene mubona ajya kuyitere kandi ubu bazanye n'abandi bashikiraho nyene abo Imana ishima ko amazu tubonye Imana ahezagiye akabonekana amahema kumbe bamwe bari batsinda arege bishika bagashikirwa bajya bashikiye ku itere nabo abandi bagaca baronka ukuntu babaha indaro kandi ubundi ntibashobora gukwigwa ni benshi
abafise imiryango myinshi y'abana ubu ni inkorora ni nyinshi cyane ku mvo y'iyi mbeho basavye yuko amazi aho bayakura tumaze kuronka abana bashika kuri 5 bamwe bari mu bitaro ku mvo yaho agasenke kubera kumanuka ariko kuduga bikanka agatembagarana nako ikindi kintu novuga bene gihugu ngaha bacumva ni kibazo cerekeye ivuriro ryiwacu ngaha nukuri uravye nderuzo kugira uve ngaha gushika ahantu bita Imatyazo nibaza namwe mu bamwe hachi ni umwanya muremure n'umuntu yo mugucikanirako turafise abavyeyi bashika kuri 3 ibana nukuri Imana niyo yakoze kugira bashike kubera imoto zo ngane zikora 24 oya ntibikunda ari amasaha urabona ngaha turi muri site asaba ambulance yuko yo zirarara ngaha hagize ikibazo cyoza kiraba ngaha kigasimbana umugwayi ari ubwiye kwibaruka canke urembye akamusimbana kandi urabona niri vumbi radutera n'indwara umwana n'umwana twogwara n'izindi ndwara akorera amacinya n'ibindi turasabye yuko botaba ibindi bibanze kugira bene gihugu bose bakwigwe twese twitaguze dukwiwe hanyuma igisigaye nuko Imana hamwe yofasha urazi yuko ntirusezerana leta mvye leta nkozi yodufasha iyo mitahe yo kwisuganya urabona n'abanyeshuri bamwe bari muri zone Gatumba bamwe barindiye gushika mu kwicenda bafunga amashuri kugira baze none mbe boza gute mu gihe tutararonka ishuri ryabo bana kugira kwicenda kuzotangure abo bana batangurane nabandi nkubo hari bamwe bamwe badashobora kuronka ubumenyi bivanye yuko bamwe bari ino bagaca baraba aho bari ko baraja ni kure naho baba bafunguye bakaza bigoyigoyi bivanye n'ikirere bagenda ariko mu gihe mwo turonsa ishuri riri ngaha hafi umwana arashobora kwiga neza atakibazo na kimwe afise
kuri bamwe muri bamwe bavuye mu Gatumba twaje duhunga umwuzure w'amazi twazanywe na leta kwebwe ngaha turahura n'ibibazo byinshi twaraje ngaha turagira imbeho nyinshi cyane gose turakanya gose kuko tutari tumenyereye imbeho ariko ubu twebwe tumaze ukwezi twaje mu kiciro kigira kabiri twaje mu bagira kabiri abambere bari bamaze kuronswa udusafuriya two guteka murabona uyu mwuzure w'amazi akarago ko kuryama ko bari baronse utuntu tubafasha muri bijya bintu abagira neza baza kudufasha rero natwe bari batubwiye yuko ubucya dushikirwa tukaronka karago dushira ngaho hasi kugira ngo turonke ingene twifuka nako karengeti ariko turakitunira mu dukwembe turakanya sana nico gituma twosaba natwe abo bagira neza bashije abo bandi ba mbere baje ubwa mbere natwe ko bodushika ko bakaduha utwo tuntu ako karengeti ko kwifuka nako karago nukuri aha hariho abantu benshi batararonka indaro yaho barara hariho benshi basasa ngaha hanze ku kibuga abandi nabo twebwe twamaze kuronka amahema tubamo twarabahaye indaro turyama nako hejuru nkubu nka jewe mpaye indaro abantu batatu mfise umuryango w'iwanje bisaba ko turara twitumye muri nyahema kuko ninzi dakwiye ngo dusabira abo bariko barubaka yuko bogira umwete kugira ngo nihagira abana barwarira hanze kuko hariho benshi bafise inzoya
urongoye urwego rw'igihugu rujejwe gukinga no gutabara mu gihe cy'ibiza n'isibe yamenyesheje ko ibyo bikogwa byo gufasha abahuye n'ibibazo bitaraba abanyagatumba gusa
na cyane cyane rero abantu bamenye yuko tutariko turavuga abanyagatumba gusa ibi bikogwa byo gufasha biraba kandi n'indi miryango iba muri iki kiyaya cha kiyaga Tanganyika kuzogenda gushika Nyanza rakuciye mu rumonge hariho imiryango myinshi yataye izabo kubera aya mazi ya Tanganyika yaduze nabo nyene bakeneye ubufasha murazi yuko hariho nabantu bataye izabo kubera isenyagurika ry'imisozi isenyagurika ry'imisozi nayo nyene rikwirikirana na cakiza El Nino kizana na n'imvura nyinshi turafise rero imiryango irenga amajana 850 ariko ibitigiri cyo gitigiri kiguma ciyongera kuko iryo senyagurika ry'imisozi riguma riko rirabandanya kandi bikagaragara yuko abantu batazoshobora gusubira iwabo muravye nk'aba bantu baba kuri wa mutumba gabaniro wo muri commune Muhuta imiryango 498 biraboneka ko batazoshobora gusubira iwabo turafise n'indi miryango yataye izabo kubera isenyagurika ry'imisozi iri muri commune Kabezi aha muri commune Muha mu bice vya Nkenga Busoro isororezo n'ahandi kuzogenda gushika mbere nibukinanya na turafise n'imiryango igenda iratizabo nabo nyene rero abo bantu bazofatwa mu mugongo kandi bazojamwe muri uwo mugambi nk'aya amafaranga yo muri Banki Mondiale ni amafaranga azogenda gufasha gushika ku miryango 250,000 bivuga yuko n'abari mu zindi ntara zashikiwe n'imvura nyinshi bononewe ivyabo inzu zikabomoka indimo zikononekara ntibimbure neza nabo nyene uyu mugambi uzobashikira turavuga rero nk'amakomine ya Buganda ya Rugombo mu ntara y'Ibitoke nk'amakomine ya Mpanda na Gihanga muri Bubanza nk'amakomine ya Mutimbuzi yoyo niyo twatanguye kuvuga nk'amakomine ya Kabezi amakomine ya Muhuta amakomine ya Rumonge ya Nyanza Lac n'ayandi cyane cyane nka za Bukemba zo mu Rutana mu ntara ya Rutana turafise imiryango myinshi tuzosuzuma neza kugira ngo dutore koko ya miryango izofashwa kandi murumva yuko imiryango 250,000 izoshikirwa n'ubufasha ari igitigiri gishimishije no kuvuga abantu ko bazoronka ubufasha
aha ni ikiganiro kirangiriye nawe uta
gahugu kanje keza nakunze kama kumutima urigatoyu fisutore.